askari ameangusha tear gas, anapigwa, askari anapigwa. Askari anapigwa ndiye ameachilia tear gas, askari anapigwa. Askari anapigwa ameachilia tear gas kwa mkutano ya baba. Askari anapigwa, askari anasaidiwa. Askari ndio huyo. Askari ndio huyo.